Yes, nuko nkuko bisanzwe bimeze murabizi ko buri munsi cyangwa ko bukeye ko bwije tubashikiriza ibiganiro bitandukanye bimeze neza hano kuri Niyosel TV. Ndabibutsa ko yari TV yanyu atari yacu gusa, mugabo mukeneye bishyashya mu mwifuza ana cyane cyane muruhutse cyangwa mwifuza kwa muruhurira umutwe no ko muramenya makuru atandukanye y'abaririmbyi, nta handi ni hano nyene. Icucukora n'igiki nuko cyugira subscribe haruhande yaho ukongirwa gira commentaire kugira ngo mukomeze kutubwira abartiste mu mwifuza, hanyuma igikurikira kuri ico no kugira ngo mukomeze gusangira amakuru. Dushimire cyane abarundi batandukanye mukomeza kutwandikira canke mubicisha muri commentaire mutubwira ko ibyo turiko turabakorera ari vyiza. Ikigali mu Rwanda twarabonye muri benshi cyane mukomeje kutwandikira mutubwira ko kino gihe kabisa ibintu bimeze neza, nange tugira tuti turabashimiye, Imana ikomeze kubatuzigamira. Ni Edison ndayahoze ngamandi kumwe na Arkeni kuri kamera za Niyosel TV. Kano kanya mwamaze kumubona, ndi kumwe n'umukozi w'Imana yadushinga intahe muri byinshi tugenda kubigaruka ko haruhande yaho ubona kuko bukeye ko bwije tumubonye mu ngendeshwi bukeye tumubona mu yindi. Anadusigurira byinshi na cyane cyane aho yavuye nahageze, mugabo ibyo yari yisobanuye benshi barabyumvise. Mugabo kano kanya reka tumuhe ikaze, ni Abel Nduwayo utangure widondora abariko baratwumviriza ku birenze kuri ibyo navutse.
Eh, murakoze cyane, wewe urabizi uranzi cyane. Uranzi cyane. Ahubwo habuze gato nibaze ko tunakora akazi kamwe na wewe, ni Niyosel na
Niyosel TV.
Habuze gato ngire ngo Niyosel kandi amafilime cyane
uratanguye.
Baje ko ari seri mufise mwatanguye namwe.
Ahubwo urabitubwira ukuntu wabaye uraturyamika mu muziki ukaca wigira mu by'amaseri.
Hama nitwa Abel Nduwayo. Ndi mu papa, mfise umugore n'abana batanu.
Ego umupapa n'umugore w'abana batano, ndetse ukongera ukaba n'umuririmbyi haruhande yawe.
Nkaba ndi umuririmbyi ari imindirimbo zo gutazira Imana gospel, nkongera nkina n'amafilime.
Ugakina n'amafilime. Abel Nduwayo nizere kumeze neza.
Meze neza cyane.
Umwaka wa 2020 wawurangije gute, niho tugikorana ikiganiro kuva umwaka urangiye. Hamwe natubwire n'ukuntu watanguye umwaka wa 2021.
Uyu mwaka nawurangije neza kuko nawurangije ndiko ndabakora n'ibintu bishasha, barabonye indirimbo nshasha uri byose mperutse gukora.
Niyo tubafatiza kugaruka ko
ntwaye uburyo bwinshi, nkora video nziza cyane, nayikoze iminsi itatu ndugaruguru manuka nkora iyo nkora iyo video. Rero nuvuga ati umwaka nawurangije neza kandi ndawutangura neza kuko ndawutanguranye n'igikorwa cyo nka twebwe abantu babaririmbye canke bakora ibikorwa byacu mvabwenge. Uraryoherwa iyo utanguye nk'umwaka utanguranye n'igikorwa gikaze. Hariho abasani bakunda kucita ngo igisasu.
Mugabo Jesse ni igisasu kitici,
ndavuga ko
igisasu kiri mumara bw'umunezero,
igisasu c'umunezero gutangura abantu ba tamuruntu nyeneru kazi go kubanezereza. Ndavuga rero yuko natanga umwaka neza, ndashimira Imana
nka bicisha. Wowe utanguye neza, urishimira Imana. Ariko imbere yuko turangiza umwaka nibutsa ko filme yawe yasohotse muri 2020 Paradiso ni na filme yakiriwe netse, cyangwa tubwire kubijanye n'ijya filme turavye ikintu yaduza ama views Abel ikintu gitangaje cyangwa ikintu atari yarabonye mu kugwa bitandukanye yagiye akora muri kahise yabonye kuri ijya filme nibi.
Jewe naranezerewe no kubona muri igikorwa abantu bakagikunda ku rugero nabonye. Je maze imyaka ingira 10 ndi muri ibi bikorwa ndirimba ngiriki. Je rero narayumiwe, nabonye mfise indirimbo zirenga 20 nta ndirimbo ndimwe ndakora ngo ngire n'aba subscribe n'ibihumbi ngira na 2 byose benshi n'igihumbi. Abantu bashobora kuraba indirimbo sanga nk'abantu igihumbi kandi indirimbo nziza irimo ubutumwa bwiza. Ibyo ndakubwira ni indirimbo nakoze nshasha uri byose imaze ko indwi. Cyemwe imisi niko ndiyumvira ati ibintu ni biki kuko abantu by'Imana umengo
ntibabibona.
Indirimbo ni nziza, indirimbo iza ni video nuvuga ifise karite iri mu za mbere muri uyu mwaka. Mugabo ntirabwa, mugabo nakoze filimi kirarabwa. Kwanje ndavuga ati eske reka hariga abantu bashobora kuba batagukunze mu byo kuririmba usanga bakunze mu kindi. Rero je filime Paradiso yarantangaje kuko nayisohoye mu kw'icumi yo kadre. Mugono uvuga yuko umwaka waheze igeze nko ma views nk'ibihumbi 150. Ubu tuvugana iyo imaze kurabwa n'abantu nk'ibihumbi 170 cyangwa ibyo babinarenga.
Akabanga bakoresheje kuri ndo filime utakoreje mu ndirimbo wari umaze gukora na kahe bwa Abel.
Bo nta kabanga uretse kwitegura tugakora filime nziza ko twayikoze igihe kinini kirenze umwaka. Twashoboye kwitegura mbere turaza turasohora utuntu abantu bakatubwira ati mwe murababeshi nta filime mwasohoye. Ubwo nsanga filime nziza urazi filime irazimbye kugira ukore filime nziza ntuhubuka ntubirukanka. Uri kurafata ama image mugo utamenya ko image ya filme si nkukuje ushikungira uko iratwara amasaha
ugira uzotore cyanhangaje turi muri conference de presse ati jewe Abel Nduwayo ntawe ndiko ndatuma cyane nzohereza link ngo ngira ibi nibi ngo nirigwe ndabagora ati mugabo kino kwanda yigoze ndazi ko ari kiza kizogenda neza gusumba ibikogwa maze gukora muri kahise bica bigende ko babivuze uvuga ko Abel ajya majambo yo yavuze yaciye ku mpfumu yo bayibeshe uko ari ibintu watuye bigende uko nyene kandi imbere hora waturi byiza mugabo ntitubibone cyane
kujya ko nabivuze niko ndabitahura niko ndavyumva je navuze ati
niki cyagutera
ku buzima bwiwanje ndumva ku mengo sinoguma mpata abantu ngo gira subscribe ngo gira iki ku nguvu
hakusiga unakavuga neza muri kahise urumva ibintu bya subscribe abe
no kubimenya vya vyara nani nace ndabimenya ruko bazigize abantu hanyu bagize subscribe nace ndabona kubimenya kubivuga ugasanga umuntu aguma avuga ngo mugire subscribe nace buri mwanya ukamengura bahata je navuze ati reka tureke guhata abantu ngo bagire subscribe reka dukore abantu bari bo bibwiriza kuko nibaza ko Diamond sindabona abwira ngo barundi nimugirire subscribe abantu afize bararenze n'abarundi bose ngirango
mugabo urumva kizana
wewe ukoze ikintu abantu nyine reka bari babagishimu tenze kubahata rero hari abantu batangiye kumbwira ati ya filime bambwira n'ikintu ntanazi ngo narakoze ikintu bita kubukinga wewe ukora ikintu ntanazi Natumbe kuribo
bambwe ngo warabustinze none
eka nanakiri
je nka je babonye views iko ziraduka cyane ku barundi bacava ngo wabustinze
nibamenye ko abarundi dukora abarundi turakora simpaka yuko ama views myeshi zose tuyabona hanze gusa mbe kubera iki kintu co mu Rwanda hize nka views umba majana
200 atari komateri nyinshi
kutabwira ngo babustinze kutabwira ngo bagikuzimu nkuko bavuze nake mu
mfumo nyine ko wavuze ibintu cyari buko nyene
ahwe mfumo nya imana yaranyemeje
mfumo wawe ni imana
aranyemeje abaza ati ibyo uvuze ngiye ndabikorere ko ndakwemeza abantu
ahama ibintu bigenda neza
nduko nyene
atumva kuri filme urarangije umwaka wa 2020 kandi wawurangije neza kabisa ndanagukeze mu bintu byose wakoze nibiki wakubiseswata byinshi byagenze neza ariko hari indirimbo kandi nashaka tugaruke imbere ko tujya kubijyanye na filme yinzindi kandi z'amaseri uri kuragira indirimbo wise uri vyose ni ndirimba tangwisoka audio uratubwira urugendo rwayo ati mbwa ndemeza ko na clip video nzo yikorera izo bimeze neza kano kanya indirimba imaze de semaine kuri account ya YouTube yawe views ni 441 ivyo tutegeze tubona muri kahise k'indirimbo za Abel Nduwayo ni vya cizere nyene ugifise cimikorwa vya bigikomeza
jiwe nuvuga ndashi cizere oya ku boosting ari numuntu yabimbareyo ndabikore navuze ati je iyo plus iyo
original
umuntu bize ari umuntu abyiyumvisemo kandi je navuze ati je nkiriho mwisi sinaje giturumbuka imana yanzanye kubwo umugambi je nzokora kugeza igihe abantu babona ati Abel arakora ivyo ndisire rero je ivyo ayo manyanga nta nayo nokora
kandi usanzwe uririmba gospel
none no bandi rimba ibintu by'imana nkongera nkaja mu bintu by'amanyanga
byose muri iyi si
no kumenya imana
aho kandi ukanjishiriza ko Abel
ikiruta byose mwiyi si no kumenya imana ikiruta byose mwiyi si no kumenya watubambiwe ikiruta byose mwiyi si no kubaho uwo Yesu ikiruta byose mwiyi si no kumukorera
amina
kiri ibintu bindi ngongo bookinga iki je nzokorera imana gusa nkuri ibintu bije mu bantu
bigende neza atubwira urugendo rwa clip video atubwiye ngo waraduze imisozi ubungira uramanuka ati ni indirimbo yagutwa buryo butari buke ndetse washishamwe n'umwe artiste utari tumenyereye mugabo ndibuka utubwira ko yarasanzwe hari mugabo ibikorwa byo bitari bwamenyekane ngaho utubwira urugendo rw'ino ndirimbo wise uri vyose
indirimbo nkuko nababwiye nakoze audio nababwiye ko nzokora video nziza iyi video narayiko ziranzimba umaze kuyiraba urabona ahantu nazanye ba musicien turakora hano muri église kuri podium twese ni ivyuma bamwe baravuga tushaka birekera uko nka kujya abandi bagira uramaze kubona abandi ko utu video tw'indirimbo zoroshe kujya bakoreraho nyine bagaca barekeraho nyine ngo je umwanya umwe nari mvire tingira batinya uburyo none je ni gute nokora indirimbo nica ahantu hamwe nyine ngo ndahejeje bo simvuze ko ntazobikora nzobikora mugabo umwe ngonzi si guyiwa ndumva none zegwa ngizi byo nkaja nahandi nkerekana uburere butandukanye kuko je mu ntumbero mfise yo kuririmba no kina filime harimo no kuyahayagiza igihugu ciwanje harimo kutuma igihugu canje kimenyekana rero nje tuma nakoreye muri eglise ndakora indirimbo turayiheza uwo munsi nyene nka saa sita twari tuduze muntu ze ya twari tuduze twari tuduze mu mucibitoki hama tugiye mu cibitoki tuja hantu carugo mu rugombo ahantu bimba amabuye akogwa mu isima tugenda na drone imwe na kamera turigwa turakora amasanamu yaho turayaheza cyageje tuvaye mu ijoro twavuye mu cibitoke sizere n'iminota nka 30 cyatuza muhira turabandanya izindi image mu ijoro zo ku matara turacana amatara mu rupango turakora izindi image nyine duheza uwo munsi twageje nka saa 5 hanyuma bukeye twaciye tuja handi hantu mu kibira aho bititeza tugenda turakora n'indi drone yindi nashatse ama image abiri adasa ya drone njana n'indi drone turakora hajya mu cyayi ahantu heza cyane turakorera hanyuma tumaze guhakorera turavayo tuvuyeyo mu nyuma cha twumva handi hantu iteza nyine heza tutagiye umunambari hari amazi ashunguruka nabya bita shite gutyo ndabaga ati genda subiyeyo mukeye kandi subira twayikoze gatatu urumva kare video idasanzwe kandi video n'abantu bayibonye bavuze ati vraiment ya imagining nisa urarenze
gukora ibintu nk'ivyo byose ya Belle nanarije abana bari bakunda kuvuga yuko mu Burundi muziki ngo nturi hasi kirenga uhwitize
ngo mutaba mukata
nta kibazo
hari umuntu
itaba ntangorane itaba ntangorane ona ku ibintu bimeze neza ndi kumwe na Abel Nduwayo neza na neza kuri kamera za Neocell TV ona ko haruhande ko turiko turakora ikiganiro amadirara yakomeza amadirara yakomeza akazi karabandanya nako afite ningendeshwa nshasha kino gihe bigezweho byose biriruka ako ibintu byose bibandanya bigeza neza cyane nuko komeza kugira gute gusangiza ibiganiro bitandukanye hano kuri Neocell TV haruhande yaho ongere mutubwire n'abatisi mwamwifuza kano kandi turi kumwe n'umu artiste wa gospel nawe se wundi yitwa Abel Nduwayo. Yes I. Ndabona heje kwita ba telefone umuntu mbere kugira ngo akomeze ibikorwa vyiwe. Ibintu kabandanya bigenda neza. Niko ndakubaza ati ndaba Abel Nduwayo wa depansije amahera menshi. Uburyo butari buke nanarije bavuga ko umuziki w'u Burundi agafaranga atari kirenga. Uburyo uheze ukabugarura gute?
Jewe umuziki nkora sindigira ngarura ngo amahera. Na ndagarura.
Ndivyo bigira ku munyungizi.
Ukorera Imana nyene mugabo nje tumubona ntakora byinshi nkuko ndabishaka. Nkora buke buke kuko urabye nabi wosigara wabuze n'ivyo habana. Ivyo abana bafungura. Mugabo jewe
udaheba.
Jewe kana tacukura kubera je nkorera Imana. Je sina iyo nshaka guca amafaranga nayo gukora umuziki usanzwe wa wasekira nkashora gusaba mukabare bakampa nkagira karaoke nibiki mugo sivyo nashimye kuri kina nashimye uguma nkorera Imana je nuko natawe yuko ubuzima bwose tubaye mu Imana
butanga
je ibintu nkora kugira bigende neza n'Imana ikora hari gihe rero utazi sokre nzi tuma abantu benshi babaza sokre abeli gute abeli gute sokre niyo nyene niko ndakorera Imana Imana yiga ingene hezagira Imana urashaka gutara nka mahera ufashe mu noki ngo kwa wasoye uyu muziki mugo Imana yacezagira ikugwa byawe kubera uri urayiheje kurayihesha icubahiro je nubwa rero jewe nibaza ibyo Imana yivuga nta wakoreye Imana yigeze amara
cyane cyane
eh numva nogira ikibazo
niwo hagarika
cyo kurema na gute
nta kibazo mfite Nduwayo imbere yuko dufa tugana ku musozo tumaze imizi tubona ikibazo kijanye n'amasiri acha kuri shano yawe bimeze gute bijya navyo
eh warayarabye ego jembo
yakurikirana ku munsi ufata isafari basigara baringiza inkumi basubira nshaka tubwire ikintu cyagupushije cyangwa ikintu cyagusugumiye gukomeza cyangwa gushira ingufu nyinshi muri film ndundi
filime nabonye abarundi barakunda filime cyane barayiraba maze kubona ko mu kintu ca mbere bakunda abarundi barakunda filime mbere no vuga kurenza umuziki amagara no kuraba gusa nabyo nyine simvuze ngo amahera nta nzira sindatora
inzira
gutuma umuntu aronka duhera mugo ni muri buri ufuma ukora ikintu ukabona ko abantu
barakiraba
ibindi inzira Imana nimenye ingene zica mwigi kuri gukora ibintu bikarabwa rero jewe buriya bwo ubusera ubona bagihuza bandanya babona kuri shano ya Abel Nduwayo ni ukuvuga yuko umuntu umwe niwe yantwengeje ngo nzo yihindura izina ngo ngire ngo Abel Nduwayo TV avuga ati je nitwe TV je umwe ni je ashaka nitwe TV
witwa imbonesha
oya je si nitwe imbonesha ni Abel Nduwayo nyene bama basangemo ibintu mugabo none ni makanje nitwa TV
ni zindi TV nyinshi badashyira ko TV mugabo bacisha ko
shishamwe ibintu je nenda bise abahungu banje sigaye mfise baje barambwiye ati wewe turabona ingene ukora ibikorwa byiza mbire barabye amafilime yiwanje nibiki bacha mbwira ati dukorane dufashe tuze turaza dukina ibintu biboneke kuri cano turabona we ibintu byawe birarabwa cyane turavugana dukorane ndakoresha uburyo ndashobora gukota kamera ama mikro ama telepie eh tukira ngo gwana dukorana nkabagaburira nkabadeplasa
hama kimana guheza
hanyuma agahembo ntikaratangura kuboneka neza mugabo uko bizogenda biduga ya yamazi nkabona baranafungura nkabona cano irikiramira neza zagirige babe nk'abakozi baze baragira utuntu twishinda bahembe niyo ntumbero gumubona ibintu ubwo mu misiri imbere mugiye kubona ko byinshi cyane abantu mbere
na bad not
kwa nkoze jyakose ndamba ndababwiye ngo nibagire subscribe kwa Belle kugira abazo bibone mugono bangize jyakose nase cyo kubivuga
Belle nduwayo duhiregeza 2021 yaruha ndivyo ubwiye kuri kurabategurira gira message ubwiye abakunzi ba Neo CTV canke abakunzi ba filme ndundi abakunzi bo muziki wa Burundi muri rusangi
ego je abakunzi ba Neo CTV kwanza ndabakunda kandi nibaza bagume badushigikira bagira partage ugira bamenyi TV kuko mengo iracara umwana kuko nibaza ko araho barabatarayimenya mu guko tugira ama partage cyane niko abantu bagenda babibona bayimenya bayimenya rero mu buryo bwo gushigikirana nibagira partage hayama bakunzi banje nabo mwandaye musengera kugira ngo imana impe kuramba kuko urabona muri isi twajemo tuko turarengana tugenda uko nzohaba imyaka myinshi niko nzokora byinshi
ni
uko nzobaha imyaka miki naho nzokora biki urumva rero imana inyungu iyi minsi ntagira buzukuru n'abuzukuru zaje byongera ko rewe arana barabwa ngo bakunda gupfa je singo ndagupfa
mengo no
bandabaho je no bandabaho yego vraiment ko je mu isi je ndayikundira nta kamina habonye cyane je
mutuntu nutundi mutuntu nutundi cameraman ndiza ndamusaba aze kwereka abakunzi ibi ba filme ndundi canke abakunzi bo muziki wa Burundi iki kintu gamane uherutse twawe iri mu kindi kintu none kano kanya uri mu ngendeshwa mbona watabuye mu ikaratasi atari okazi imana ikomeza guheza kire
Imana nziza nyene imana nziza igumezagira nabivuze yawe yuko imana ibintu byose bigenda neza hanyuma je nibaza ibi ni bisanzwe uko ni ibintu byo mwisi imana iduhezagiza kugira
umwongereza avuga ngo congratulations
imana yabiduhezagira kugira tugira umwete kubikoresha nico tumubona je nguzi modoka ndapakira abantu hagenda hose kuyikorera shamwe ibitoro tukagira iki tukagenda rwa dukorera imana kuko niyo ibiduha ibi nibyo kudufasha
kugira nguzi modoka nziza cyane ndagukeje kabisa isa neza ubona kuyicayemo bigorana kuyivamwo ejo naho tuzokubona muri za vanguard za hama ibintu nkivyo kandi byose birakora tukiri
ntawubizi
nawe ufisi buye mu ntawuye riri mu mutwe
ntawubizi imana irashaka kubikora uko imana n'izi migambi yanje n'izi ngire nzoba irashaka usanga ari nindi migambi myiza imfitiye ugasanga nzogera nahandi hantu kure uko ndacari
ndacari
hafi cyane mugi imana irashaka kumita imigambi myiza
y'ukuri kandi nzokomeza kubikora abere ndwaye ndagushimire cyane ukanya waduhaye hano kuri Neo CTV
ego jene ndabashimiye kweri kuri akanya mumpaye nibaza ko nikindi gihe tuzoguma
tuzokwama inyuma kubera wowe amana bishasha ivyo birazwi n'abarundi barabizi
eh namana bishasha ahubwo n'uyu mwaka ndafise bishasha ndafise filime twakoranye n'abatanzania turagira amaturunaje nga plan fise hamwe igicago ca corona kitovurugana n'ukurira rutemikire
ndacane ururira rutemikire
ngenda
kunchuro ya mbere
kunchuro ya mbere kubera je wundi ndatinya je wose nigeze nanka kurira rutemikire kwa nabuza mera kuyiri
nuko ti
arama yeye ndatinya indege ikintu kigenda ki atana amigihunyura kimukirire gusa bibaze runtu rugenda n'uburi buri umuduga ugira hasi ko bara turi kuragendera ku runtu rugukomeye mugi ikintu kigendera mu kirere cyenda gitinya mugabo rero nzotimbisha
ndumva ikintu kigiye kuba inuze igikanzo zokurigira kabiri ni kubijanye na rutemikire
cyane gose ahubwo ni yagera igenja ku temico kirere nzobwira mu merekeza
haruhande aho n'imbere yuko
bibuze tubwira imigambi yo gukina filime ubiri Dar es Salaam ikora yihinyanyura bise umugambi wo kurira indege tuje Dar es Salaam dukinane n'abandi ba Oprah bandi hari amubona tubashire muri iyo filime hanyuma ibe international ibe collab ya filamu y'Burundi no rwa
Burundi
na Tanzania yore ni migambi gusa imana izo mfashe koroni banziga bano gukora tuse akazi keshi nk'ubu bambwiye ko ba fata indwimwe yo kunyegeza mvuye Dar es Salaam
ni wo vyeme
ari geno gari Dar es Salaam aho nyine bakanyegeza yindi ndwi urumva ko je no bishobora wacu sanga ukwezi guheze uri muri ugo rugendo dufata uvuye ngaha ubwi Dar es Salaam ugeze bakunyegeje indwi ntaraki murakora gacufata bakunyeguru ugafata yindi nkindwi yo kubikora ugacuka ruki Burundi Burundi bacha bakunyegeza yindi ndwi kwezi kurahe
bizoba vyaheze kandi mbandi zo bikora Bernard wawe nta kintu tukora atari kumushimira atari kumukengurukira kuri kano kanya duha no kuri Neo CTV
ubwo mukomeze kugira subscribe haruhande yaho nko yavuze ati kugira package kugira ngo ibiganiro bikomeze gushika kure benshi bakomeze kuronka makuru mashasha ameze neza hano kuri no TV yanyu yari Edison ndayahoze ndetse na Arkeni chao chao turabakunda kandi cyane
sawa sawa.